no ta fitzi no ta ta no te fenua o te atua ta ta aha ko alo ya mai kwe ka fa fai tonu ma tau mo ko au to maunga atu tonu ko te moana pari mai kwe ko kwe te awa I takuremu ko taua ano taua no te ole Jackie
kaha tātou e mana tuku iho mai anō whenua haumako wairua ora whai ato ara ki te putunga
no te piti no tata no te whenua o te atua tātou aha ko anō ia mai kwe ka whawhai tonu mātou mō he kore roto te whenua he te mai kia tātou He toa au mōna e o kenei e E kore au e hina He uri no te roi mata He toto o la tūpuna E kore au e wehi e
Kia kaha tātou ki tau I pai e Whakatinana kau au mutuna Whenua haumako wairua ora
Aotearoa
Nō ka piti nō